another one.
Allo. Hey, Mar. Atuma mos agocho ni seche moleo. Atuma mos san saidi. So watch mo. Hey, one wadi mabel, wadi mabel. Wadi marach wanyo go maro, one tie. To watch moracha andaka. Adwa na pinji, akiana ni kawe nadi.
Continue.
E watch mo chanda ka ose chanda. E. To. Nyari mana kendo ni nusuga.
Jesus is Lord.
You can be prosecuted for that.
Ah, okuna, no kuna oketo doga. Nyari. Nyako ye mor. Ye mor utieno full liso nyako kini. Ye mor ongede ongeto se ye chanyeo nyako ye mor akian nyobet nani.
We do keep quiet.
Nikech eno panda koro in maali lera no. Then si da moti eto na ku watch.
Upon to we hear of this.
Eh. Watch ila wa nyako kudua ngado kuke. Kok ngado kugno ni asewero katum. Bitinde jirande go na koko na baro biji.
She what?
Go nyako kngol koke. Nyako nukoke nego nukonye irudo suhuj kuon. Mano okabi nyalo. An mama nanopida I anyuola ma jilerye saidi. Kuro awinjo pek. Asewacho ne nuko okudhi nyalre to onyalo biro ujot kode kono. Kuro adwa nyisi mondi nge. Atumo mos.
Isaki!
Okonyal wacho weche moko ma kdonjo. To ingenu anangamu miyo gler saidi maro. Dung ingeya. Lepa nago ka pass 24/7. Eh. Aya, inend maber maro. Okiyo maraj podwa ni achiel.
We do keep quiet.
Aya.
Oh, no.